Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cyo munsi wibuke yuko turi ko turiga igitabo cy'ibyahishuwe Yohana kandi turi ku gice cya 13 icigwa cyacu cyo munsi kivuga ngo impuza madini dusenge uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro nami tugiye kwiga ijambo ryawe ndakwinginze mwami utuyobore kandi mwami uduhe gutahura dutahujwe nawe ukuri wifuza yuko ubwoko bwawe bumenya kose ukudushikane kuno munsi Wizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo impuza madini. Icyo cigwa cyacu cy'uno munsi. Reka turabe icyo ijambo ry'Imana ritubwira mwa kino gice cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 13. Ubu rero twaramaze kurabira hamwe ubusobanuro bw'igikoko cya mbere gisa n'ingwe. Twarabonye yuko icyo gikoko cyerekana intwaro y'ubupapa, ni kuvuga ngo gihagarariye neza na neza intwaro y'ubupapa i Roma. Kandi twarabonye n'ikindi gikoko gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. Twarabonye yuko ari ubuprotestanti bufatanye na leta hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarabonye ubutatu bw'ikinyoma bwigaragaje muri iki gice. Ubwo butatu bugizwe na Satani agaragarira mu idini rya gipagani ry'i Roma kandi akigereranya n'Imana Data. Twarabonye kandi ubupapa bwishyira mu kibanza cya Yesu Kristo, kandi twarabonye n'ubuprotestanti gito bwishyira mu kibanza cya Muhemu Yera. Dukomeje gusoma tubona iki ku murongo wa 14 kibarira ababa ku isi gukora igishushanyo cya gikoko cyari n'uruguma rw'inkota kigahava kikabaho. Gihabwa guha icyo gishushanyo cy'igikoko guhumeka w'icyo gishushanyo cy'igikoko kivuge kandi cyicishe abatazogisenga bose. Ibyahishuwe Yohana igice cya 13 ku murongo wa 14 gushikana ku murongo wa 15. Ubuhendanyi bwakozwe binyuze mu gukora ibitangaza nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse bushiraho urufatiro rwemeza abantu kurema igishushanyo cy'igikoko. Igihe ubuprotestanti bwavuka, buri wese yari afise kwishira no kwizana mu by'iyobokamana. Bucece bucece ubupapa bwagiye bwicisha bugufi bwiyorosha cane. Abajezuwite barinjiye muri Amerika kugezaho Amerika ija gusaba ubupapa kubera barabasomyi bakomeje gusoma muri Amerika. Hahavuye haduka amadini menshi ya giprotestanti gushika mu 500 birenga. Ayo madini yahamagarirwa kwiga kugira ngo bamenye ukuri kwimbitse, yamara basubiye gusaba papa. Uno munsi papa arafise ijambo rikomeye muri Amerika no mu madini ya giprotestanti y'iki gihe, kubera ibimenyetso n'ibitangaza abapastoro benshi barizewe n'abayoboke babo. Womengo ni Imana mu mashengero yabo, barizewe cane pe ego barizewe. Uno munsi papa ariko ariyegereza abo bayobozi mbere ati bagiye nabayoboye abisilamu nabasanzwe basenga ibigirwa mana umuhindi hamwe nabandi buke buke cyane papa afashijwe na Amerika ariko yiyegereza abo bose batarinze imitima yabo ngo baye urire Yesu kandi biyemeze kumwumvira ubwo bwiyunge buyobowe na Amerika mu buryo bwa gisirikare ni kuvuga ngo mu buryo bw'amareta buyobowe na papa mu gutanga amategeko y'icyo gishushanyo cy'igikoko impuzamadini niyo gishushanyo ni kuvuga ngo ukwiyunga kw'amadini maze bagashigikirwa n'amareta uko niko kurema igishushanyo cy'igikoko ikigendereye ni gusubiza papa ijambo yahoranywe uhereye mu kuvuka k'ubupapa nk'uko byagenze ubwa mbere niko bigiye no kugenda no mu iki gihe cyacu Imana yarabihanuye bitaraba kuko ni kimana imeze mwibuke byabanje kubaho kera kuko ari jewe Imana nta yindi ni jewe Imana nta yindi duhanye mbera mu itanguriro nkavuga ibyahazoza nkahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba nkavuga n'imigabo yanjye izohama kandi ibyo nzogomba byose nzobishyitsa Yesaya igice cya 46 ku murongo w'icyenda mushikana ku murongo w'icumi genzi Imana yacu yadukunda cyane ku rugero ruhambaye yararabye ati mbere y'uko ibyo bintu biba ibanza kuduhanura kugira ngo twumve maze dufate ingingo hakiri kare igishushanyo cy'igikoko kiriko kirakogwa uno munsi nyene Amerika na papa uno munsi bariko barasomana Amerika iriteguye kugobera no kwica abatazokwemera gusomana n'iki gishushanyo bagenzi intambuko igeze kure uno munsi abarongozi b'amadini ya giprotestanti ntibasiba kugenda kwishikana kwa papa n'abarongozi bayoboye babandi bafise ukundi kwemera ndavuga mu bihugu by'abarabu mu bihugu by'abantu basanzwe basenga ibigirwamana nko mu buhindi hamwe n'ahandi bose bariko bagenda kwishikana kwa papa bafukama bamwemera no munsi ibintu birakomeye aba bavugwa n'umunyezaburi nibo bonyine bazotsinda urwo rugamba abagize uhoraho ubuhungiro bwabo isumba byose bakarigira uburuhukiro nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe Zaburi ya 91 ku murongo w'icyenda gushikara ku murongo w'icumi mugenzi niko bibiri ivuga ivuga ngo wagize uhoraho ubugingo bwawe ko wemeye kugira uhoraho ubuhungiro bw'ubugingo bwawe kandi yuko isumba byose wayigize uburuhukiro nta kibi kizongira icyo kikugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe mbega ukuntu barara bataryamye bategura ukuntu bazogirira abantu bazogirira nabo ubwoko bwera kandi Imana nayo yavuze ngo itegerezwa kurinda ubwoko bwera mugenzi tinye kuba mu bwoko bwera kubera yuko umunyezaburi ngaha atubwira yuko Imana izoturinda kandi nibyo izoturinda ego Imana izoturinda nk'uko byagendeye kuro abarongozi b'amareta bari kwisuka mu byo batazi ibihugu bidashigikiye Amerika nabyo byitegure gutsindwa ukuro igihe yaterera Danieli mugobo kwintare niko byagenze erega kuro yagiye gusinya ku mategeko atazi asanga ataye mugobo kwintare umuntu wiwe yakunda uko niko amareta azoza kubita afunga abanyagihugu bayo abahoye kubera yuko batagendeye ku nyigisho za papa ariko kandi amareta amwamwe azobisinya tazi ukaribya sinye asange ikwege mukaga nimwiyumvire namwe wamaze gusinya itegeko mpuza makungu y'isi yose kuri vuguruza ngo urisezerere ntagari kintu kizoba coroshe inyandiko zera zivuga yuko abere icyo gihe bazoba ari abansi b'isi ku rugero ruhambaye bazokwagirizwa inzara n'ibindi byago byose yuko ari bo babitera kandi ano matangazo yatanguye gutangwa mu gitabo umwungere mukuru w'i Roma Papa Francisco yanditse yiyise Laudatos ku ngingo y'ijana 37 niyo nama atanga ku isi avuga ngo abisirayeli akoresheje amajambo yiwe y'uburiganya avuga ngo abisirayeli imana yari yabahaye isabato mu gihe bayubahiriza isabato yo ku munsi ugira indwi imana nta byago yabateza akoresheje ino mvugo yiwe y'ububeshi buhambaye aca avuga ngo uno munsi isabato yemewe ni isabato yo kuwa mbere w'iminsi indwi umugabo yigize imana arahambaye avuga ngo uno munsi isabato yemewe ni isabato yo kuwa mbere w'iminsi indwi avuze rero yuko abayuda igihe cyose batubahirije isabato no kwicwa bicwa ni kuvuga ngo abari karavuga ko n'abatubahiriza isabato yishiriyeho y'uno munsi yo kuwa mbere w'iminsi indwi nabo nyine bakwiye kugirirwa gutyo bakicwa uno mugabo arahambaye yari karavuga muze mwumva neza arahambaye afise amajambo menshi y'uburiganya arahambaye cyane ku rugero ruhambaye abantu bose amareta yose bagomba kumwumvira bakumva ibyo avuga bitabaye uko naho ariko mugenzi ndaguhanura ngo ntuzobe mu bantu baharugwa muri ino mpuzamadini kubera ko iyi mpuzamadini izoterwa mu kiyaga cya kumuriro n'abazuku igituma papa ariwe akomeye mu mpuzamadini nuko bose bumvira ibyo yashizeho dimanshi papa arahambaye cyane mu mpuzamadini kuko bibiliya ivuga yuko igishushanyo cy'igikoko ari cyo gikoko nyine kubera yuko bibiliya ivuga ngo uzokwemera gushigwa ko ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza cy'igikoko cyangwa cy'igishushanyo cyacu ibi bishaka kwerekana yuko igikoko cyangwa igishushanyo cyacyo byose ari cyo kimwe kuvuga ngo haba mu mpuzamadini hose amategeko akurikizwa n'amategeko y'igikoko n'amategeko ya papa papa yaratangaje yishiriraho dimanshi ayisubiriza mu kibanza cy'iby'imana yavuze akoresheje ubushobozi bwiwe bwite maze abarongozi b'amadini bemera kumwumvira icyo igishushanyo cy'igikoko kigendereye nuko abantu haba mu neza haba mu nabi mu buryo bwose bushoboka bumva inyigisho za papa kandi abantu batuye ku isi akabarizo bagendera cyo gituma papa ahambaye cyane mu mpuzamadini uno munsi nta kindi kintu gihari gituma papa yemewe atari uko abantu bose benshi batuye ku isi bamuyoboka mu kuruhuka dimanshe yishiriyeho mu cigwa cacu gikurikira tuzobona ibizokurikira ibintu biriko birapangwa gukogwa kandi tuzonaraba ibyerekeye igishushanyo kandi tuzonaraba ivyere ke ikimenyetso cy'igikoko ari cyo kino kimenyetso cy'igishushanyo cy'igikoko mugenzi ndaguhamagarira guca ukora abone hamwe na subscribe cyane following suivre bivana n'urimi cyangwa urubuga uri kurakoresha mukudukurikirana kugira ngo bizokorohere kukurikirana kino cigwa gikomeye kizokurikira mugenzi ukaba wafashijwe ikiganiro ariko ukabuvuga ngo nagendeye kure y'Imana nagendeye mu byaha ntabwo ndi ko ndarindi nzamujyanje abantu bose uno munsi batari ko barakira ikimenyetso cy'Imana nibo bonyine bazokwakira ikimenyetso cy'igikoko abantu bose uno munsi batemera kwiyegurira Yesu ngo Yesu abahe kwitondera amategeko y'Imana babeho mu buzima bwejejwe abo nyine nibo bazokwakira ino nama z'umubisha ariko aracisha mu bisi mbega mugenzi ntago kubumva ijwi rya Yesu ririko riraguhamagara rikuburira ngo va nuviwe imbere yuko abanyakibi bahabwa ibihano basezeraniwe mugenzi fata ingingo yo kwihana wiyegurire Yesu Kristo bicitswe uno munsi nanjye ngiye kugusengera niba wizeye byizere wumve ko wihanye mu mutima wawe nanjye ngiye kugusengera kandi nyuma yo gusenga ndaza kuguha inimero ngo uce uzinyandikira ko kugira ngo nkumenyeshe ibikurikira usenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icyubahiro mwami urakoze kubw'ijambo ryawe uheje kudushikiriza kandi tumaze kumva yuko igishushanyo cy'igikoko aribwo bwiyunge bw'amadini kiriko kirakogwa kandi abantu bose batabitse izamu batarinze imitima yabo bakoresheje ijambo ryawe ngo bakwiyegurire kandi bakwizere batandukane n'icyaha babeho bitongera amateko yawe yose bose bazorundumirwa no kwifatanya na kino gishushanyo cy'igikoko uno mwene data afashe ingingo yo kukwiyegurira nicyo gituma mwami ndamusengeye kugira ngo urinde umutima wiwe ubuhe kukwizera ku rugero ruhambaye uburinzi bwawe umunze ko uhereye uno munsi yamatsinda kandi aho uratsinda izina ryawe rihabwa icyubahiro ndasenga abo bose bantu bakwiyegurira abo bose bafise inzara n'inyota yo kumva ubutumwa bwiza kandi iyo babwumvise bakabwakirana ukwezi maze bugahindura ubuzima bwabo kugira ngo twese icyarimwe uduha amahirwe yo kwihereza ndasenga abagwaye n'abafise ingorane zitari zimwe kugira ngo bose mwamubiyereke babone ibitangaza byawe maze baguhimbaze igihe cyose ngo bagende izina ryawe ririhabwe icyubahiro komeza kubana natwe ubu n'ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugenzi ntiwitinde twandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 257 56 69 akamenyetso ko guteranya amajana 257 56 69 wibagire gukora partage kugira ngo n'ubutumwa bushike no ku bandi Yesu akugirire neza aguhe umugisha aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose mwakire ijambo ry'Imana.